Radio Pubblica Fricatina. Radio Pubblica Fricatina.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Turabaramukije amahoro y'Imana mwebwe mwese bakunzi ba Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze murano makuru mushikirizwa na Jewe Clarisse Irakoze. Zimwe mu ngingo zigize makuru twateguriye mu bijanye n'umutekano abantu babiri baraye bagandaguwe mu buraruko bw'igihugu. Mu ntara ya Bujumbura naho havugwa imigwi y'abasuma ngo yimonogoje mu rubirizi ni muri komine Mutimbuzi. Mu by'ubutunzi Uburundi buza kwisonga mu bihugu bikenye ku isi nk'uko tubisanga ku rutonde rwakozwe n'ikigega mpuzamakungu FMI. Murano makuru Fosa Ndikumana arongoye Parseme avuga ko biva ku njyane z'urutavanako. Turabwira kandi amakuru ajyanye n'impunzi. Tusubire tubahe ikaze. Abantu babiri baraye bishwe mu ntara zibiri zo mu buraruko bw'igihugu. Umwe n'umukenyezi yishwe akerewe izosi n'umugabo wiwe, uwundi akaba ari umwigisha yanizwe n'abantu bataramenyekana. Izo nizo na Eloge Kwizera.
Mu ntara ya Ngozi hishwe umwigisha azwi ku izina rya Bucumi Pascal. Yahora ari umwigisha wo ku ishure shingiro rya Mivo, akaba yaba muri karitiye Gisagara muri komine Ngozi. Ikiziga ciwe catowe mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu hafi ku kilometero caho yaba. Umwe mu babanyi biwe avuga ko yakuwe kuri telefone mu ijoro yagiye kwitaba acagira ko
mu ijoro yateye hagati y'isaha zitatu n'isaha zine, niho yumva abantu bamutelefonye arasohoka kubitaba. Maso yabayaye witonde rero bamutoye ikiziga baramunigiye abamwije ntibaramenyekana matohozora bandanye.
Umuhisi yishwe abanje kubohwa mu izosi ryiwe naho bahasanze umugozi w'ikirato bishoboka ko ari wo wakoreshejwe mu kumuniga. Umuntu wa kabiri ni umukenyezi wo ku mutumba Nonwe muri zone Giteranyi komine Giteranyi intara ya Muyinga ni ku rubibe rw'Uburundi na Tanzania. Ku mugoroba wo kuri uwa kane uwo mukenyezi yishwe akerewe ubutungwa n'uwo wubakanye. Amakuru ava mu babanyi avuga ko uwo mugabo mwene kwiha inkumbi yaciye yisubira mu gihugu cya Tanzania iyo yaragize iminsi.
Arakoze mugenzi wacu Eloge Kwizera mu bijanye n'umutekano. Kandi hari umusore yaba muri zone Musaga yabuzwe irengero haraheze ukwezi. Amakuru ya RPA ifise amenyesha ko uyu musore yoba yanyurujwe n'abakozi b'urwego rw'iperereza, ico yagirizwa akaba ari uko yobakorana n'imigwi igwana. Mu muryango wiwe amakenga akaba ari yose, narirya atari uwa mbere babuze muri ubwo buryo. Tubibaze Francine Mahoro.
Uyu musore yabuze irengero yitwa Martin Bashirayishize, avuka muri komine Ndava y'intara ya Mwaro, akaba ubu yaba muri zone Musaga. Nk'uko amakuru dukura muri bamwe mu bagenzi biwe abimenyesha ngo uwo munsi wa nyuma bamuherukira hari mu gitondo cyo kuwa munani ndamukiza, agiye ku kazi kiwe ka minsi yose ko kudandaza amayinite. Amakuru RBA yarose amenyesha ko kuri uyu munsi nyene Martin Bashirayishize yaba yaraciye ku biro by'ishyirahamwe Limitere kurangura amayinite inite acuruza. Ayo makuru akaba yemezwa na bamwe mu muryango wiwe bashoboye kuvugana bukeye yarayabuze irengero. Icyo gihe nk'uko ayo makuru nyine abandanya abimenyesha, yababwiye ko yagize ingorane atashoboye kubamenyesha ko atari butahe. Ibyatangaje byongera bitera amakenga abajyango biwe, narijya kuva icyo gihe atabasubiye kumutora kuri telefone ngendanwa yiwe, bakibaza ko yoba yatinye kuvuga ibyamushikiye ku gutinya igitsure cy'abo bari kumwe. Umwe mu begereye umuryango wa Martin Bashirayishize yaganiriye na RPA avuga ko kuva icyo gihe bagerageje kurondera mu busho bwose barahebura, mu nyuma baronka amakuru ababwira ko ari muri kamwe mu busho bw'iperereza aho ngo yoba yagiriza gukorana n'imigwi igwana.
Yavuze ko adanza na Enite hamanyika ko yoba yagira yoba yahamanyika baroberi bari Burundi nabo ngo bakarasubira izindi ni bango bamwagiriza.
Muri kino gihe mu muryango wa Martin Bashirayishize bafite amakenga ko uwabo yoba atakiriho, kuko uretse ko na mukuru we yagiye amazima yongo haraheze umwaka urenga. Hari na mubyara we azwi ku izina rya Rishari Shimira Imana yabuze irengero muri Gitugutu umwaka uheze.
Arakoze na mugenzi wacu Francine Mahoro. Abanyagihugu muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura basaba inzego z'umutekano kurushirizaho kuri kanura ngo batuze imigwi y'abasuma yimonogoje muri ako karere. mukiringo cindwimwe gusa iyo migwi imaze kwibagashika kabiri mu mabotike yaho batwara ipikipiki aho mbere bagiye batemesheje umupanga umwe mu basirikare bacungere kirimba citirwe ntare rushatsi nkuko uyu munyagihugu abivuga
Nani ricordo che ti ho chiesto a cane, ne ha messo una vedi, quando la sciocco uscì a segni panga, la soffriva, come gano mattina la bassegna, mi tornava a fare la patatu, a me mi dice, mi morico a suri in una vedi che siamo cane, facciamo bassegni nene, mi tocca la sazzi, la roba va andare, c'è un mazzamo, la roba che ti faceva lì, roca, roba con il duro, io un gioco a qua fa con il ciò, c'è suri in una con il duro, candi, Non va di manani, faccia vita o cruci da segni. Se ricade il fungo alla sciacca vena, a lui e a cui guardi, a cui potessero rifugiare da quando erano sciacchi, e anche da uccidere la balica, ma da qua la balica va, se non usciamo tra una mutua, e vena la smerciale, a te non gova, ora ci agiano, vita o chiva se ricade da mocamenghi, famo già ne mangia qua, se non sasso mesci, e cose di chivi. Hari fafatani mashoye guaswa ho ifatwe hari mashenga zwe imbere utungane. Usuna hobwa kandi kuyigaragaza shenshenye ku mitumba. Kizo zane shubiri ite mwikone mutimbo zi. Hawa usuna mbele kwa mamatunga hawa indase. Hawa nungi hukua kami nizki mwato. Hari shufa wane jogu za batu wa batu. Usuna jishu mwotee kano kakoli kanula. Kusuma shane shane ku mitumba waka sinu. Kawa indase.
Ubu naho dutandukire amakuru ajanye na gateka kazi na muntu hari umunywanyi w'umugambwe senere muri komine Kibabi ntara ya Makamba yaraye ahagaritswe kuri uno wa kane acajanwa gufungwa abanyagihugu bamwe bamwe bikibago bavuga ko yahowe ivyiyumviro vyiwe vya politike bagasaba ubutungane kwikubita gashi narijya iryo hagarikwa ryabaye haho nyanzwe amategeko n'inkuru ya Eric Niyonzima
Uyo munywanyi w'umugambwe Senere yarafashwe azwi ku izina rya Masabarakiza Abubakar akaba asanzwe atwara umugambwe Senere muri komine ya Kibago ni mu ntara ya Makamba nkuko amakuru avaye Kibago abimenyesha Masabarakiza Abubakar yafashwe mu gatondo ko kuri uwa kane afatwa n'umukuru w'umugambwe Sende DFDD Hakizimana Jeredi hamwe n'imbonerakure agifatwa ayo makuru abandanya amenyesha ko Abubakar Masabarakiza yabwiwe ko afashwe kubera icyaha cyo gushurashuza ku nguvu yoba yarakoreye umugore azwi ku izina rya Sanfarienne mu kwezi kwa Kigarama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uwo munywanyi wa Senere yaciye ajyanwa mu gaco k'igipolisi ka Kibago kuri uwa gatanu amasoko ya RPA ya Kibago avuga ko Masabarakiza Abubakar yahavuye ahindurirwa icyaha yagirizwa ibindi nk'uko bivugwa n'umunyagihugu
babihinduye ubu bamwagiriza ko ngo yoba yarengeriko ngo ni umugabo nibo bamwitwariye urumva n'ibintu ariko barapfundikanya
Bafatiye kuwa hagaritse Masabarakiza Abubakar asanzwe kandi ari no mu ndongozi zo kumutumba bukeye bamwe mu banyagihugu b'ikibago bavuga ko icoba kiri inyuma y'iryo hagarikwa kivitani isano na politike
bamwe ko birukana muri bajya batanu bo kumutumba kandi yato kandi kandi bango ino mugambe sene ya mbiko mene kiwa iyo wali cha ya kuzi ya gufatwa ino nina mali ya gufatwa no kuru mugambe sene defted ikadunda ikana kwa dirindi rindi
Abanyagihugu muri komine Kibago basaba ko butungane bwokora akazi kabwo budahengamye kubera ko ivyo Masabarakiza Abubakar ariko aragirizwa bidatomoye neza twarondeye Esperance na Rukundo musitanteri wa komine Kibago ariko turamukena
Erupia
Tubandanirize amakuru yacu mu gisata ca politike inkingi ya nyuma y'amasezerano ya Arusha iri kwirasamburwa atacamira n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD tubisanga umwihwezo wagizwe n'amashirahamwe agera ku munani adaranirije caro vya politike mu Burundi afatiye ku cegeranyo ca mbere c'umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kurekuranira hagati y'abarundi sever ayo mashirahamwe asaba leta y'u Burundi gushira muri uwo mugwi abaserukira impande zose kandi binyankamugayo hamwe n'ukuza nituze mu gihugu cyotuma bashikiriza ibyabaye bavuga bisanzuye atagutinya igitsure cabo bagirira nabi aya mashirahamwe asaba kandi amakungu kudaha gaciro itegeranyo cakozwe n'umugwi ubogamye washinzwe haho nyanzwe amabwirizwa mpuza makunga ugenga ibiri muri uwo mwihwezo na Aimable Nishimwe
umugwi yo kumenyesha kuri no kunywanyisha Abarundi severe Ngo hisemo gutakaza karanga mutima kawo ko kunywanyisha wemera kuba igikoresho cy'ubutegetsi bwa CNDD-FDD nkuko bishigwa habona n'amashirahamwe umunani adari igicero bya politiki ngo uwo mugwi igihugu ukora amatohoza hengamye ataye kubiri n'amabwirizo mpuzamakungu awugenga ivyo ngo bigaragarira mu cegeranyo cyakozwe n'uwo mugwi aho ibirimo aho gusarasana imitima y'abarundi yatunujwe n'ababi yabahekuye bishobora kuvyura inzankano n'ubwicanyo mu gihugu nk'uko bivugwa n'ayo mashyira hamwe arerekana ingene ubutegetsi bwa CNDD-FDD bahinduye intumbero y'uwo mugwi ugakuramo ibijyanye na sentare yari gukurikirana abakoze ivyaha by'ubwicanyi arerekana kandi ingene ibikorwa vyatanguye mu mwaka wa 2018 mu gihe kigoye cy'umutekano muke n'ubwishyire ku buryo atamuntu yubakwa kuvuga ukuri uko kumeze ku gitinyi gitsure cy'abamubwira nabi kugaya amashyirahamwe n'amatahuza nyakuri yakozwe ngo hamenyekane ibibanza byatawemo abagize ubwicanyi abo bwahitanye igihe bwakorewe n'ababukoze kuko tabahinga n'ibikoresho byabigenewe byakoreshejwe ayo mashyirahamwe avuga ko umugwi severe uterekana ingene washobora kumenya ko ibiziga byatowe mu binogo rusangi ari iby'abahutu bishwe mu 1972 mu gihe abishwe kuva mu myaka y'1963 bari mu moko yose kandi bakaba bagiye baratabwa muri ibyo binogo rusangi ku bw'ayo mashyirahamwe rero ngo uyo mugwi nta kindi uri kurakora atari kurondera kongereza kujyanisha abarundi aho kubanywanisha ku bw'ivyo ayo mashyirahamwe ahamagarira leta y'u Burundi gushyira muri uwo mugwi abasirikare impande zose mu begwa n'ibibazo bya politike abo mashyirahamwe yigenga hamwe n'abaserukira amashengero kandi b'inyankamugayo barisaba kandi kugaruka n'ituze n'umutekano mu gihugu kugira abitegurira gushyira ahabona ukuri ku vyabaye babikore atakwishya kugirirwa nabi basaba abagize uruhara mu ishyirwaho ry'amasezerano ya Arusha gukurikiranira hafi ibikorwa by'uwo mugwi barabe ko bubahiriza amabwirizwa bategerezwa kuwugenga barangiza basaba amakungu kudaha agaciro ibiriko bikorwa n'umugwi severe bongere babe maso kugira ibiri mu vyegeranyo vy'uwo mugwi nibizo kwisungwe n'ishyirahamwe ONU mu kwerekana uko babi yakoze mu Burundi abayakoze n'abayakorewe kuko uyo mugwi ari igikoresho cy'umugambi uri ku butegetsi ayo mashyirahamwe umunani yashyikirije aho hagaze ku bijyanye n'umugwi severe ni akati Burundi rigiteka Forsk, Fokode, Kosom, ishyirahamwe ry'Abarundi baba muri Canada, Alliance des Burundais du Canada, ABC, BM, CAC, RCP, hamwe na CBCPI.
Arakoze Aimable Nishimwe. Mu bihugu 25 bya mbere bikenye ku isi, bibiri biza ubwa mbere, nivyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, u Burundi akaba aribwo buza mu kibanza cya mbere. Nkuko bigaragarira mu rutonde higega mpuzamakungu FMI, cashize ahabona muri Ruhuma, Umurundi umwe abeshwaho n'amadolari 267 ku mwaka bugakurikirwa na Sudani y'Epfo aho umunyagihugu abeshwaho n'amadolari 323 hagakurikira ibihugu bya Malawi, Mozambique na Sierra Leone. Igihugu cy'Ubuganda naco kikaba kiri ku mwanya wa 25 ku madolari 971 ku mwaka. Uko gusubira inyuma nk'ibirenge rero ku Burundi bikaba byoba bitumwa n'indyane z'urutavana ko zama mu gihugu nkuko byashikirijwe n'uburongoishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo ngo ivyo biraheza bigatuma igihugu kitigera gitera imbere. Faustin Ndikumana agahamagara abategetsi kuva abandura n'imvugo yerekana ko ibintu byera bakavira hasi nyabuna ikibazo cy'ubukene bwabaye ndanse mu gihugu cyose.
Twashikirije umwihwezo cyo bita tandoro dresima edurase ekonomike turavye igihugu cundaho kigeze mu by'ubukene n'ubutunzi mu bisanzwe igihugu nyimba gishaka kuva mu bukene iha icyo bita repayarabe repayarabe ni kuba ibintu byangombwa ubwa mbere hoho ubwo bukene ubanza kumenya aho bugeze ukabwemanga ari ikibanza cya nyuma ugakacemanga hama ugafata ingingo yo kubihindura kuko uja gufite indwara abanza kuyemera akavuga ati ubu rero ngira fatiye ingamba zo guhindura bavuze nko ati umwe wose uronka icyo ufungura ni ukuvuga yuko utugeze platino n'abadafungura bangana gute urabyo hariho byaheruka wasanga 58% y'abana bafungura nabi kimwe bita $10 gipimo cy'inzara 40% wasanga ari kinini mu Burundi umufuko wose uronka amafaranga iyo ni todo poverty monetaire mu biheruka wasanga intara zirenga indwi zo mu Burundi bifite igipimo cya poverty monetaire kirenga 25%. Urumva n'ibintu none uburyo ndashobora kuronka ariko byasabwe mu bizasi de resources financiere kurondera uburyo n'abandi nyine uko babikora nta terambere ushobora kurondera uburyo hari ubwo hanze cyane cyane uvuga uti ndafite ni ndashobora kuronka imfashanyo ndabuze gutunga abarinjira ibyo ni ibintu bihambaye cyane cyane abahinga ubufite
Tafite abahinga bakwiye, twabwo gushora abahinga bakwiye kabaha kibanza, n'aterabere sho inshadi zitagiye imbere. Zifata kuba fitireta ariko no gushiraho ikigo cy'ubushakashatsi gishasha. Kiza nizo cyagenze bikaza n'ibyumviro, byerekeye n'ibintu bijya mu ngira, akaba icyo bita devetude, hamaruka ikintu gikomeye ni ama institution, icyo bita intwaro, administration, igipolisi n'ubutungane. Ibyo bitimunzwe n'igiturire, birimo abantu batabishoboye, nta terambere rishoboka. Ikindi rero ni ugusezera injyana za politiki, umaze gusezera injyana za politiki, abarundi tukaba icyo bita kohezo sosiyali, injyana za politiki zararemereye iz'ubutunzi mu gihugu, izo zitasezerewe ni ingorane.
Ibyo Fosa Ndikumana yabishikije mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri wa gatanu mu gihe bucahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi. Abanyagihugu muri zone ya Gatumba bakozweko n'iduga ry'amazi ya Tanganyika haracindwi zibiri baracahanzwe n'ikibazo c'uburaro. Amasoko ya RPA muri iyo zone ya Gatumba amenyesha ko abashikiwe n'ivyo vyago gushika ubu nta urabagarukira ko tubibaze. Dani Claire iratwumva.
Inyuma y'indwi zirenga zibiri abanyagihugu muri zone Gatumba batewe n'amazi ya Tanganyika bagata amazu babamwo ayenda akabomoka, kugeza n'aya mango baracaturatura barondeza aho bokika umusaya. Bamwe mu banyagihugu baho mu Gatumba baganiriye na FPA bamenyesha ko gushika n'ubu atawurabagarukira. Abarondera inzu zo gupanga ntiboroherwa no kuzironka nk'uko bibandanye bivugwa n'isoko rya FPA muri zone Gatumba.
Ushoye nawe gupanga birirwa barayerera barondera nawe mazu ntibayaronka, wiyubake nawe umva ibiri ku giciro gihanitse. Twavuga yuko ubuzima butoroshe kuko abajejwe intwaro nta kintu barabagirira ntibarabashikako baraho.
Ku kubura uburyo bwo gukodesha ayo mazu aguma aduga ibiciro, hari abagerageza kwirwanako basubira kubaka utuzu ngo baronke aho bokika umusaya bareke kuguma bayerera. Inyishu ariko bavuga ko itazorama.
Amazu yaraduze, n'inzu ifite ibyumba bibiri na saro uyipanga ku mafaranga arenga ibihumbi ijana, aho agacyakwaka nka avanse y'amezi atatu. N'umuntu ayifise uwarondera nk'umuntu yaba afite iparitera itari mu mazi, ugaca usanga yubatse akazu k'ibiti ku mpome ariko amabati ayenda agasakaza. Aho afite nk'inzu ifite ibyumba bitatu n'ibaraza, n'icyo gihe acakuramo inzu y'icyumba kimwe na saro.
Zone ya Gatumba niyo ishirahamwe oyeme yerekana ko iharugwamo abanyagihugu benshi bakaye izabo kubera amazi ya Tanganyika. Icegeranyo iryo shirahamwe ryasohoye ku munsi wa kane kivuga ko imiryango igera ku 5,208 n'ikiba mu ngo zabo. Hampande y'icyo kibazo cy'uburaro, abo banyagihugu bo mu Gatumba barafise n'izindi ngorane zo kuronka icyo rirenza. Ni inkuru tuzobandanya.
Erupeya.
Mu bijanye n'impunzi, ishyirahamwe ryitwa impunzi ya SER riratewe impungenge n'uburyo butariko buraboneka kugira rifashe impunzi z'abarundi gutahuka mu buryo bushemeye. Iryo shyirahamwe rivuga ko ku mafaranga arenga miliyoni 104 mu madolari y'Abanyamerika yarategekanijwe kugira ico gikorwa gishoboke, hamaze kuboneka ibice biri munsi ya 10% by'ayo mafaranga. Ni inkuru ya Jean-Marie Rukundo.
Igisata cyabonekeramo impunzi ya SER kimenyesha ko mu kwezi kwa Ruhuma uyu mwaka habaye inama yiga ingene impunzi z'abarundi zifuza guhunguka zofashwa zigashika no mu miryango yazo neza. Ibyo biri mu itangazo SER yasohoye kuri uyu wa gatanu inyuma y'urugendo rw'iminsi ibiri Filippo Grandi arongoye iryo shyirahamwe yagize mu Burundi. Iyo nama yahuje abaserukira Burundi hamwe n'amashyirahamwe afasha muri icyo gikorwa agera kuri 19 nk'uko biri muri iryo tangazo nyine. Uburyo bugera ku miliyoni zirenga 104 z'amadolari y'Abanyamerika ngo nibwo bwasabwa muri icyo gikorwa cyo gufasha impunzi zihungutse cyo kimwe n'imiryango ibizakiriye. Ariko rero muri iryo tangazo ishyirahamwe SER rivuga ko muri ubwo buryo bwose bukenewe rimaze kuronka uburi munsi ya 10%, ni ukuvuga munsi y'imiliyoni 10 z'amadolari y'Abanyamerika. Ibiheza bikaba intambamye mu gushyira mu ngiro icyo gikorwa ngo kandi impunzi zihunguka ziva muri kano karere zirushiriza kugwirirana. Ku bw'ibyo ishyirahamwe SER rihamagarira amakungu guterera kugira ngo impunzi z'abarundi zizifuza zifashwe gutaha no gusubira mu miryango yazo. Aho ni mu gihe iryo shyirahamwe ryakira impunzi z'abarundi zigera ku 200,000 ziba zivuye mu bihugu by'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania, nk'uko biri mu iryo tangazo rya SER. Kugeza ku wa 31 Ntwarante uyu mwaka, icyegeranyo cya SER cyerekana ko hasigaye mu buhungiro impunzi z'abarundi zingana 274,600. Ni mu gihe ku kugicho segeranyo nyene kuva uyu mwaka tangura gushika ku tariki 31 Ntwarante hari amaze guhunguka abangana ibihumbi 21 529.
Arakoze Jean Marie Rukundo. Uretse rero abariko barahunguka n'abakiri mu makambi ntiborohewe akarorero nako mwikambi y'Imahama mu gihugu cy'u Rwanda aho inyuma y'ugabanya gafashanyo kahura gahabwa impunzi ubu hatanguye ikogwa cyo kuvangura abagiye kubandanya bagahabwa. Kurikira Oscar Musabye Muremyi ajeru ifata cindero n'imico kama mu ikambi y'Imahama.
Kwa makuru twayahawe hari ikiro cya mbere rero ni ikiro cy'impu abantu bajyaye baba inzara zahira bagendana ubumuga muri make n'abantu bafite imiryango myinshi guhera ku musanzu kuduga kiremereye kuzoronswa 1680 ku muntu. Hari ikindi kiciro rero bagise ko agicakaga kiba kirimwo abantu b'imiryango mike harimwo abakobwa benshi harimwo chef de famille akaba ari umugore canke akaba afite abana bari mu myaka 5 bazoronswa 3,000 ku muntu. Hari imiryango bishobora kuba bishika ikaba ifite nk'umukuru w'umuryango afite nka diplome abantu bifite canke hari abantu bashobora kuba bafite imbaraga zo gukora baba bari hagati y'imyaka 18-59 bajya baba ari umuntu umwe kuri proof ni ukuvuga uwo muntu ntagenda n'ubumuga kandi nta ndwara.
Mwamenya ko mu ntango z'uku kwezi kwa Ntwarante uyu mwaka ari impunzi z'Imahama zari zagabanirijwe amafaranga bahora baronswa yo gufungura abakuwe ku ntonde z'abazobandanya bafashwa bakaba bafise amakenga y'ingene bagiye kubaho narijya muri kino gihe isi yose yugarijwe n'ikiza cha coronavirus batarekuriwe gusohoka ikambi ngo baje kurondera aho bisumamwe. Aha niho amakuru twateguriye aciye agarukira turabakengurukiye mwewe mwese mwafashe umwanya wo kudutega biri nk'abashimiye abari mu buhinga bw'ivyuma co kimwe n'abagenzi banje bose bafashije gutororakanya ano makuru naho ubutaha.